Abusuafoɔ mu akwaba ɛde ba The Gossip Show. Aha no nsɛnsɛm a ɛtrend ɛwɔ social media ɛna yɛde abɔ no tɔfa a yɛbɛka akyerɛ mu. Na nansinya na ɛnya ne nkyerɛseɛ sɛ our Shatta Movement boss Shatta Wale ɛde asɛm bi abɛto dwa a amanfoɔ dwene ho a wɔnte aseɛ na yɛsi na adwene bɛn kora na ba a Shatta Wale tiri mu ama ɔka saa asɛm mu nyinaa na asɛm a na ɔka nyinaa so ɛdidi atɛm nko a and na ɔndidi obi atɛm a sɛ yɛankasa our rap king saa akɔdeɛ na yɛntumi nhu beef yi na nka mede nka tumi no na I think sɛ ɔmo atwa so basɛ na ɔmo ntwa so. Shatta Wale posti video bi ɛwɔ social media sɛ na even kɔ ɔka kwasea na kwasea no kora me ɔka ne kora no wanyɛ adeɛ na kwasea deɛ adɛn nti medeɛ madwe wa me nte ase adɛn nti sɛ Shatta Wale ɛdiri sɛ akɔdeɛ atɛ mede tumi no sɛ akɔdeɛ deɛ wɔtwa so. Sakode twa so na mbom no Shatta Wale na ono still na on the twa so na ma dwene ho ahu se Shatta Wale no nani ji beef ho pa nani agi na no beef like oni no e beef ya o feel proud no like nani ji beef ho pa na ma dwom ntwa se asem wi mako se at every week bia me nam social media as me hu se akode posti some video bi a odidi Shatta Wale attempt da enso no every day bia no me hu na we Shatta Wale e posti video a odidi sa akode attempt da me die no me die madwa me to die momman yan kwhwe video ne mbra na yɛ nti asɛm a na Shatta Wale ɛyɛka sɛ me na meboa anaasɛ memmoa a wode momma yɛnkɔhwɛ video no mna sisiɛ yɛba a ɛbɛsa sa atoa so stay tune.
Hey, sa akɔ deɛ I dey tell you something. If you go to do, you go jab. Me, I go beat you. I go, this night I report for police station. I go beat you, make the lock me. I go beat you. Me boo. We are calling out. Because I know who's there. We are missing another. Me boo. Because I say, you know the thing. In times of corona, it will be another time where they do me this beef thing. I go take them normal. But time where people, they die. Time where people.
Oh, yeah, now answer that neighbor. Natalie, we minute and so. I see. Wow, I see every Facebook group and now WhatsApp group and now 911 group my posty shut out like Shatta Movement team. Yeah, say Natalie Womb and military womb. You know, I see Munjo Moon and Frim now Moman and Captain. Mempersum make us a pee or the moment I could have video in mercy. Yeah,
any group where it did my phone top where it be Shatta Movement group. Delete at itself. Delete your 77. Delete Natalie from there and leave Captain. Instead of if we go delete her. Instead of if we go delete her. Because I've seen this so many times. Oh, daddy, I'm lawyer. Oh, daddy, I've seen too many times. So all the group pages.
It was here for. Aha, and I didn't be see. Why would it be similar? That's a move. That's a net, a visitor, yeah, quote.